uchida kuyambuka Rizi. Pinda neva zambuko uyambuke Rizi. Kana uchida kuyambuka Rizi. Pinda neva zambuko uyambuke Rizi. Houno mufunzo zambuko ndia niko. Houno mufunzo shira tofambane ipiko. Ishe Jesu wakabata pamoyo. Pinda nepa zambuko uyambuke Rizi. Kana uchida upenyu ucha sarura moyo ufame nae. Kana uchida upenyu ucha